bia and I'm so am amrashi bedwanu mpendifo abemwa dwumayefo aposifo nananom ene etiti ne nintin ene wo yakoda na akwa ne yapam yesi efi akọ we enya nkodasem yekita paso adecorate container ne kama yetwa no yenkonko bia container hunu container to hwi enim computer ne se etu se amemobie hunu akira kwan ne nam so ama China bana musine wo Kenya memu eche se ne wanwa kakra efi se mpendifo frɛ no efi China memu kire no se computers no mache se de ku container ni mmodi eba enti omu enim adekode enti a container na bedrua computer biara enim container no ye ntwa ba bia emu ani enko ba bia enti enwa kakra enti apostifo e kire se omu ye nhwemu se container no bedrua ma no hwe se magina bia ene ye yi computers ne free mu anase si situation ye yi computer ni free mu anase container hunu na China fo e de bre omu de omu ye nhwemu ewu